Telemco.
Yeah, what about that?
Dokotela, uyangizwa kodwa?
Yebo, sengiyakuzwa dokotela.
Okay, so ngithi-ke osukwini
Ngiyakuzwa.
namhlanje siyajabula ukuthi seluze lafika lolu suku kade salindele.
Dokotela Mafohla, ngiyabonga kakhulu senze lafika lolu suku okade salindele.
Na kujabule mina dokotela wami nje ukuthi-ke namhlanje siphinde sizohlangana emva kwesikhathi-ke, kodwa vese-ke sihlala kulona leli theku elincane kangaka, kodwa kube ngathi-ke omunye uhlala le nale nale.
Kodwa okuhle sihlale sihlangene emoyeni.
Yebo nje.
Imoya yethu ithunywa sakho nesami siyakhonektha.
Usho kanje.
Sikhonektha ukude, sikhonektha useduzane, siyakhonektha.
Nje dokotela wami, ngiyabonga kakhulu. Sibonga kakhulu ukuthi usinikezele isikhathi sokuthi sikwazi ukuzokhuluma nawe namhlanje.
Ngishilo-ke before off air ngathi happy belated birthday kumama Mafohla. Uthi ngithe mina akhule akhokhobe aze adle inyoni zabazukulu zabazukulwane zonke izoba khona zaka Mafohla.
Awu, siyabonga kakhulu. Uthini-ke ngalaba abathi ukhulu ungakhokhobi ngoba sebezama ukuqondisa lesisho lesi.
Hayi, mina ngifuna akhokhobe ngoba iBhayibheli lithi I was young, but now I'm old. I've never seen his gracious forsaken.
Nje.
Even the grave.
Yes, yes, yes.
Even his seed, the generation to come.
Wow. Azabona abazukulu nezizukulwane.
Nezukulwane nomdayi, Mafohla.
Awu nje. Asimesane nje singene endabeni. Mhlawumbe omunye mangase abuze nje ukuthi ke udokotela MM Yengwa uziyabuyela izinto ubani? Futhi ngiyathanda ukuthi ke before ukhulume ngomessage onayo namhlanje, usitshele ukuthi liqhamukaphi leli ziyabuyela izinto.
Mafohla, indaba ende le yazi yakuyela izinto ngoba imina kuphela umuntu ophethe restoration njengoba nawe uphethe ufohla Mafohla. Nami makuthiwa ziyabuyela izinto uma ekhona omunye usazozalwa. UNkulunkulu wanginika le revelation yokubuyela kwezinto.
Okay.
Wanginika
Ngiyabuza,
le revelation
ngabiza
yokubuyela
na.
kwezinto many years ago ukuthi wanginika ivesi uJoel 2:25. I was still fellowshipping ngikhonzela edolobheni. UJoel 2:25 uthi, I will restore to you the years that the locust has eaten. Wanginika amaqwadi
Ngiyabuza.
amane ngaleso sikhathi ukuthi
Okay.
there are four types of locusts. So bese sichazeke leyo. Kodwa wayesethi uNkulunkulu izinto ezintshontshwe yisitha even in the church of God izobuyela. Manje angisasho-ke maqotho ukuthi ziyabuyela, ngithi zibuyile izinto.
Ah,
Things that were supposed
zibuyile. Oh.
angisasho manje ukuthi ziyabuyela, ngithi zibuyile izinto. Yake phela
Ah,
lokho zabuyela, kufanele zibuye. So
zibuyile manje.
sakwe-restoration hour manje, restoration
Hayi.
time.
Awawawawa. Hayi. Kushuthi sengiyi-updated namhlanje. Zibuyile izinto.
Hayi ukuthi ziyabuyela, zibuyile phela ngeke lokhu zabuya, kufanele yibuye.
Seyibuyile manje, isekhaya, si-enjoya zona manje njengoba sibone nje.
Izona-ke manje eyibuyile. La maqwadi akuJoel 1, akuJoel 2, arestore izinto ezantshona.
Okay.
Kukhona lapha ikhanka wumbu, kukhona ikhatapila, kukhona ilokasi. Wonke lawo maqwadi azorestore izinto ezantshona.
Wow. Hayi, ngikuzwa kahle ke. Omunye ongayibuza ukuthi udokotela uyengwa uba.
Yebo.
Ehe, njengoba ngisabuza nje. Then emva kwalokho ngizobe sekudedela u-introduce imiyalezo ozosinikeza wona namhlanje.
mdaka mafosha angazi ngayichaza ngithini kodwa ngingathi nje ngibizwa ngomnqobi umbuyiselo wezinto ezantshontshwa yisika and I was born and bred le ozwathini ngoba phela funa ube nayo imvela basemakhaya azalwa kuwa abestas le ozwathini kwadeda it's where I came out fortunately ngifana nawe ke nami ngoba nawe uzalwa umfundisi nami ngizalwa umfundisi so I had to travel ngihambe ngihambile ko-Maritzburg ngahamba ko-Potchefstroom ngahamba ko-Newcastle sihamba sethu senyuka nobaba until God called me uNkulunkulu kwangibiza-ke so ngenxa yokubalekela ubizo ngaqala kwi-teaching I taught for 10 years hhayi ukuthi ngiyaphiphiphitake mntu kamafohla ngayifundela nje I studied it ngangena nangagcina ngediploma ngangena kwi-degree I've got i-honors in education ngenxa yokuthi ngangiyithanda i-education namanje ngisayithanda futhi I'm still going to go further with education. But umkhakha wami ukwa-teaching, asengibaleka-ke kwa-teaching, ngangena kwa-property ki-real estate. Iyona-ke futhi engiyithandayo ngoba you can have many cars, mafohla, but if you don't have a shelter, you are useless.
So that's
true. Unless you've got a shelter. So I deal with the property. I've got my company. Yeah, I'm a first.
Okay. So how many am gonna deal in my properties?
My company is 208. So my bad. I'm 2020. Zitin much. What teaching? No 10 years. Teaching. What teaching? No 10 years. We property. I'm telling you actual 207. Barry Max, Nagua Jesmex, these big companies. Then I started my own. I learned to the best.
Wow. And you are the person who have traveled the world.
And Labama Porta Barry Max, I was the top agent. Yabantabam Yam.
Okay. Abantabam Yam Benga Angeneli Glazing, Ishoganja, the property.
But where can I think of a sharp onk? In the end, here is Barry Max with Bang Niggis Quam. Bang Niggis Quam, after selling more than 100 properties, Bang Niggis Quam. Then I started my own property in real estate.
And yeah, Kubega, Yasebenza, who's a being I'm signed.
And Umashu, Zongin, Kuna Befunsen, Madela Boyen, Abasab, Uba Bademoyen, Umpunis, MM Zulu, I sold the property again, Bishop S. Ken Gomez Zulu, I sold the property born, and many others.
Wena lo mfundisi le ongasabili utho wenza lento ayenza ayenze ngaleyo ndlela nje ayenza ngayo.
Uyabona lokho okushoyo and you know me very well. I speak my mind and let it be in the mazwe ngoba akubona bonke abantu abafuna ukukhuluma umqondo wabo abanye bafuna ukuthitha ibala. Manje mina angikwazi ukuthitha ibala. That is why yini na IBP no sugar ngoba when I've got something in my mind I just say it. Wena kuyilimaleleke ugule kukwehlele mina I proceed.
Hayi ngikwazi kahle
manje mafohla ileyo iproblem yami ngoba uyabo njengamanje mafohla ngizokusho lokho over the air njengamanje ngilwa le ndaba ukuthi amasota angavule and ngizoyiqala from today ngiqale kuwhatsapp sengizoyiqala-ke ngiyilweke ngoba uma abantu bephithize kothi ube village nako yonke indawo ayikho i-social distance yibi lo social distance
ayikho leyo social distance ngempela awu
manje maaona ngoba singasondelani basondele nje abantu ugcwele
ugcwele yonke indawo actually ngempela
so ibi i-social distance
ayino
se ayilwa-ke manje le amasonto ukuthi avulwe hhayi ku-level 1
Yes. Awu uzobe ukuthi level 1. Oh befika nini level 1?
So fika nini ku level 1 sise ku level 4. And azovula amafomu amasonto dokotela. Azovula.
Ah no awavuleke strong nje awavuleke si behind you dokotela si behind you.
Zeyibuyi
izinto shilo asibuyi.
Mafosa, ngiyasikhulumela ko-Zoom kuphela. Sizokhuluma mina ngafika lapha e-Carnation. That's a very powerful church. La uthintela nomuntu. La kwi-Zoom ngikubuka le kude. Awungibuka kude. but it's perfect. Siyabonga mntaka mafu.
Siyabonga kakhulu. Awukusitsheleke dokotela wami ukuthi namhlanje usiphathelene kune message eshisa inhlizweni yakho ofuna ukuthi
sinike. Ngiyabonga i-message enzima kabi, forgiveness and reconciliation. Forgiveness and reconciliation.
Ngikuzwa kahle dokotela wami. Yini ekwenza ube nomuntu? Yes.
Yini engenze ngaba nomdlandla wale message?
Yes.
Problem here too, we easily forget but not forgiving.
Okay.
And the church is critical sick. Ama koro ayakula, imshati ayakula, ama relationship ayakula, baba, people are there, are not forgetting. And once you forget, you forgive.
Okay.
When you forgive, forgive is healing. But not forgetting is a disease. When you don't forget, okay, we are cooler. But when you forgive, we are healing.
Sure.
And the church is sick. The church is sick. They are cooling, but Ngoba Ali forgive.
Okay.
You know what in Tagama Fosha to hotel? Ugutu Sumaela. When Jokum Tagama Fosha Sumaela, purely. But once you are not healed, then you cannot forgive and you cannot forget.
Okay.
Once you forgive, you are able to forget. And once you forgive, you are also forgiving. Once I forgive you, that you must also forgive me.
Okay.
11, 25. Utuma nimi nkulega, forgive.
Ngama nyamazu, it's something which is compulsive.
It's a must to forgive. Are you an idioma photo for the reason? Before you pray, you must forgive. You cannot pray without forgiving. Kufanele mangzo, ngikolele ngingakaboni. Ungikolele ngingakaboni.
Futhi kancane nje dokotela wami. Inetwork ithe ukuthi yes, kuwe kwathi unqamoka kancane lapha na sangabe sisawezo lawo magama.
Ngithi kufanele ungixolele ngingakaboni.
Okay. Ilalela.
Nami ngixolele ungakangoni. Forgiveness is a must. Mark chapter 11, 25. Manimi, dokotela, manimi, when he is standing, you must forgive. We will go further. Ngiyazwakala mafosha.
Ngiyakuzwa noma kubuye kube i-network kodwa nje khona uyakala dokotela.
Uma simisikhuleka, we must forgive.
Amanye amazwi le nto ye-forgiveness into okufanele ukuthi uyenze, it's a must. Awukwazi ukuza phambi kaNkulunkulu ungayenzanga, abantu sabathwalela amagqoko. Kusho ukuthi ke makuthiwa uma uphethe umnikelo before uyothandaza qala uyobuyisana ulethe phambi kaNkulunkulu.
Before ulethe umnikelo phambi kaNkulunkulu kufanele uyobuyisana kuqala. I-forgiveness mntaka mafoda ayidingi ukuthi ukhuleke, idinga uyikhulume.
Okay.
You forgive. Ngisho ngakufonelanga. In the spirit, I must forgive.
Okay.
If forgiveness is not something you pray for, if the forgiveness is a must, if forgiveness is not something you fast for, if forgiveness is not something you look for, if forgiveness is you are obliged, and let me use a proper English, you are obliged to forgive. It is obligation to call it.
Okay.
Awukwazi ukuhamba unamagqubu, uhambe ushumele unamagqubu, uthandaze unamagqubu, awuxoli. Wena usitshela ngo-2011 Dokotela Mafohla ahlangana, wahlangana nami ngo-2011 wangikhuba, I'm making an example. Sengihamba ngo-2020 lo, sakho umuntu ka-2011.
Yo.
If forgiveness is now, now or never.
Sure.
Mama bonga koneli uzoponga. If you die, you're gonna come back. Ngoba you die unpeacefully. You die unpeacefully. How nay peace within? Uyazi ukuthi dokotela nabalalele kunabantu esibona singazi. Uthatha umzalwane azayeka ibandla ashiye inkonzo ngakhubeka. Wangakhuba. That is why nas nesibakhubile singazi. A forgiveness is now. And it's a must. It's a must to forgive.
Dokotela, indaba lento ibe inkinga ebandleni le yokuthi ke sixolele abazalwane abaningi bagcine amagqube ezinhlizweni zabo. Yini ibe inkinga kangaka?
I'm sorry ukubuza lo mbuzo dokotela. Inkinga ukuthi abantu are not are saved but not repented.
Ngoba kuthe ukunqamuka kancane dokotela, bengisabuza ukuthi yini inkinga kangaka lento lele ebandleni bazalwane.
Inkinga ukuthi mntaka Mafohla abantu basinsiwe but abaripentile. Ngizwakala Mafohla. Abantu are saved but not repented. Ndama fast.
Dokotela.
Usubuyela ngiyakuzwa.
Uyangenza manje dokotela.
Ngiyakuzwa.
Hayi kuhleke dokotela wami.
Hayi ngiyakuzwa.
Network izama ukuthi sinyakazise kancane. Hayi kuhle kakhulu le dokotela.
I-network iyagula namhlanje kodwa ke ngegama kaJesu iyabrekeka.
Okay. Okay.
ngebuya ngala. Hayi technical.
Hayi technical. Sizoyilungisa la.
Hayi yona iyahlupa namhlanje.
Yebo ke dokotela wami ubusachuza bengisabuza mina ngithi ke yile yenza ukuthi sina abazalwane sibe nezinhliziyo ezimbi nezibuhlungu namagqubu singakwazi ukuthethelana size sigcine sesishiye namabandla futhi sikhulume kabi ngawo siwa destroy ngisho nezinceke ezisakhile zasenza abantu
ukuthi we are saved but not repented.
Awu ichaze leyo
angiphinde futhi. We are saved but not repented. Is salvation I'm saying repentance.
Okay.
Umama uyambona umama lo
ngilalela
Samaria.
Yes.
Uyambona umama indishwa. Why say repent? Come and see the man ongitshele konke. Lithi Bible washiya imbiza. Inkinga yamakholwa esiwaphethe manje mntaka amafotha ayangena nezinto amagqubu nenzondo nephasi akayishiyi iphasi ingemumva lawo. That is the problem that the church is facing. There's salvation, but the Lord is not. Yebo dokotela.
So manje ke lento le izolenza ukuthi ibandla libe njani? Especially kule sikhathi esinjengalesi ke iliwikinisha kanjani ibandla noma ili-impacta kanjani ibandla?
Iya, angithi ibandla njengoba ngisho dokotela lilimele ngoba sinabantu abasindisiwe saved kodwa abangariphentile abangaphendukile ngoba ukuphenduka kusho i-turning away of the heart, the purity of your heart. Uthi lo mama hlanze
njengam
Jesu. These people are there. Bamamkelile uJesu, receiving, confessing, but abaripentile in their hearts. Manje simkhonza ngemlomo yethu with our mouth but not with our hearts. God does not want our hearts, our mouth. Ufuna inhliziyo zethu, dokotela Mafosa. That is the problem we are facing.
Manje senze mhlawumbe omunye uzosho ukuthi ke hey nami uma bengilimaza nami ngikhokhisele ngibuyisele back noma ngikhulume back noma ngenze njani noma ngifulatheleke nami ngiyofuna uNkulunkulu ngithi akangisize batha othi omunye ngenze njani.
Ngisayiphinda lento dokotela uMark chapter 11 25 uthi manimi nikhuleka thethelela i-forgiveness akuyona into ngifonela yona. You forgive yourself before you forgive others. Uyixolela wena qala before you forgive others.
Dokotela omunye okwaxoxa indaba wathi yabona mangabe ubamba amagqubu uyafana nomuntu othatha upoison awudle awuphuze yena alindele ukuthi akufe omunye umuntu.
Dokotela angithi silapho nje ukuthi uma ungaxoleli uyabona mangabe nginyathelile dokotela wena onyubalayo wena othukuthele not me mina mhlawumbe angisazothi nginyathelile ingakho kufanele let me share this joke mntakamafota mina am a twin
uyangena
dokotela ngithi am a twin udade wethu am a boy ngiyiwele.
Okay.
Now udadewethu ngenanga ngisakhula angithi futhi ngisupport i-pirate uyakwazi lokho black and white. So nganginejezi engilithandayo le-pirate. Nganginejezi engilithandayo le-pirate udadewethu walithatha ngingekho. Walithatha ngingekho udadewethu ngathukuthela. Uma wathi uthukuthele into engekho ngoba mayisefika lo muntu ngeke uthukuthele. Now ngizama ukuthi I have to forgive myself before I forgive her.
Okay.
Ngezinye indlela
you have to forgive yourself.
I forgave myself before I forgive her. Ngavele ngaxola etokijezi lami ngingathandi. Ngoba nami vele ngizoxola ngenxa yokuthi uyiwele lami. So ke ngizama ukuthi i-healing ifanele iqale kimi. I must heal myself bantu abangonile so that I can be all able ukuthi ngiyoyilisha nabazongona. Uyabona nje mntaka amafutha njengoba siphethe amabandla. Akufanele silwe nabantu abangasonanga. Sibathwalisizono zabantu abaphuma namasilimaza. I-forgiveness, we forgive in order to be forgiven.
Okay.
Uma nimi nikhuleka thethelela ngezindlela, it's a must that I must forgive so that I can be forgiven. Asikolele
khona umbuzo obuzo khona umbuzo wabuzo uPetro dokotela khona umbuzo wabuzo uPetro ubuza uJesse ethi fanele ngixoxe ngixolele kangaka ngosuku.
Why is that to Jesus?
Fanele uxolele ka 70 times 7, 7 times 70. Ngamanye amazwi 490 ngosuku.
490 ngosuku.
Ngamanye amazwi. Kusho ukuthi, shuthi ngamanye amazwi ke akufanele nje ngibe umuntu ogcina izinto ezimbi ngize ngidlulele kolunye usuku.
Uyabona uma ugcwele amafukufuku, you will die. You will die ubole neimpethu ngoba awuxoli. It's a must ukuthi uxole. Speak your mind and your heart so that uzokwazi ukukhululeka. Ngihamba ukuthi ukhubekile kanti asikwazi ukuthi ukhuthwe yini. Kodwa kufuna ukuhlamluka, akuzonke insuku kufanele uhlamluke. Forgive those that have wronged you and those who are still going to wrong you.
So, amanye amazwi faneke. Hey, khona yabona uma ukhuluma forgiveness ukhuluma ngendaba ebalekile ngendlela yesimanga njengokuthi nje uthi inhliziyo yumkhohlisi ngaphezu kwayo yonke ubani ongayazi ubani ongayazi
ubani ongayazi
igaya izibulo
kodwa mntaka amafohlu ungazi ukuthi igaya izibozi ingakho into uNkulunkulu ayisindisayo akuwona umlomo wakho akuyona ingqondo yakho mntana for the heart issue ngoba the heart is very important in the Bible out of all izinto oyigcina keep your heart pure Lord purify me Lord cleanse me Lord purify me
babusisiwa banenhliziyo emhlophe bayobona uNkulunkulu
they shall see the Lord purity of the heart. Uyabona wakho wathi omunye mntaka amafoto eshumayela kwade ufika umangala ezulwini ufica abantu ocawonda abekho abekho kanti bakhona ngoba issue i-heart issue. Uyasibona iselelisi siphenduka sadla izono kodwa sathi uma sufika ekhaya ungikhumbule uthi uJesu uzobe nginawe eparadise. Purity of the heart. Ahlanzeke ibandla alibe clean ibandla alibe pure ibandla. Lord purify us. Lord cleanse us. Oh. Lord, cleanse us.
See, ngamanye amazwi dokotela ngiyay. Oh, Nkosi yami ngiyakuzwa. Ngamanye amazwi ke lento le ngiyakuzwa dokotela, lento le ye forgiveness ihamba ibanga elide even nakuma divorce. Namhlanje kunama divorce abantu bethu noma sebe divorcele ba destroyane afuna ukuthi umuntu asale ulwatha noma ulopholo engasenalutho afuna ukumdestroya. Why? Ngenxa yokuthi inhliziyo ayipholile noma inhliziyo ayixolele noma idedelanga.
Uyabona dokotela ukhuluma into edip manje ukuthi abantu abanye ngangabuke enye ivideo la khona be divorce be celebrator ngithi babe divorce basebenza iparty. They make a party.
Asho.
Why they make a party?
Abanjani-ke laba banjalo.
They were saying mntaka amafohla noma sihlukene we are not enemies.
Okay.
Noma sihlukene we can life can still go on. Also on sitasam ama divorce are anezimpi ane hated yoba kade usho kuyaliwa kuyaqwebhana kubangwa yonke into but uma bathi bengathi Lord hlanza inhliziyo yami Jesu hlanza inhliziyo yami purify me Lord cleanse me Lord
amanye amazwi sinabathakathi njena sinababulali sinabo bonke abantu abenza izinto ezimbi ingenxa yokungathetheleli ingenxa yokungadedeli ingenxa yokungafuni awusamfisela lutho umuntu ilokhu ungathetheleli kungcolisa ngisho ivision yakho ubusabona nento enhla kwenzela yona ubone lezi zinto ezimbi uzumfisele kabi ukuthi engathi ngafa or izinto zakhe ingabheda ujabule mangabe kwenzeka into embi kuyena
mntana amafohla dokotela umfisela yonke into embi ngoba unamagraji una yonke into yamagraji izipho zakho othethela zonke izono zakho he cannot forgive you ngoba awuxoleli nawo you will uzoloku uyagula kanti awugula ukhulisa inhliziyo embi your heart is not right
One statement idokotela esashiwo uJesu wathi mangabe abafundi bakhe bethi sifundise ukukhuleka khona lo line lo awusho athi usethelela amacala njengoba sibathethelela mangu reverse ungasithethelela amacala ethu masengabathethelela abanye
Hey uyabona manje mntaka amafohla uyakudekana ngiyakuzwa usithethelele so uma singabathethelele nathi ungasithethelele akube 1-1
nje
uyamkhumbula lo mntaka amafohla akube 1-1 uyamkhumbula lo owathi uJesu ebanjwe ephinga kwathi uJesu uma ekhona ongenaso isono la ayaqale yena mshaya babaleka bonke so semaply with forgiveness semaply with forgiveness uma ungangithethelela amafohla no and the Lord in heaven is not going to forgive you uma ibandla lingaxoli we're going to have abantu that are unpeaceful abantu abanenzondo abantu abahlebanayo ngoba there's no forgiveness Lord, lo ngisho lento mntaka amaphotha. Lord, purify us.
Uthini ke dokotela wami mangabe sithi ke enibabambele izono emhlabeni babanjelwe nasezulwini uthini ngalelo verse?
Uzoya kanjani ezulwini vele kwala emhlabeni ungekho right. Izulu labantu aba right. Uma la emhlabeni ubamba amagugu, uya kanjani ezulwini? Lungisa la emhlabeni, ezulwini akulungiswa lutho. Why you know mntaka dokotela uyabona ukuthi chronic mina ngibona ngale corona nje ikwizi chronic lezi corona le corona uma ngivala izulu lingani uma ngiletha i locus abantu ababizwa ngegama lami mina ngizofaka namhlanje ukuthi baxole they must forgive so that they will be forgiven
Ngamanye amazwi kufanele sikulwele ukuthi inhliziyo yethu ibe msulwa ngempela. Enye into engiyibonayo ukuthi uma sivuma izono zethu, uma siphenduka, kuyovela ikhathi zokuhlunyeleliswa ezivela ebusweni benkosi. Ngese sibone imvuselelo uma singaphenduki ngoba lezi ikhathi ezivela ebusweni benkosi ngeke zizeyifike ngenxa ukuthi inhliziyo yethu yonakele.
Uma singaphenduki Uma singathetheleli uNkulunkulu ngizokhuluma isizulu ngoba uyasazi uNkulunkulu uzovele ubuso bakhe afihle kuthini uzo makuthiwa laba bantu abakhonza amadlozi uthi ufulathelwe yidlozi nathi uzosifulathela uNkulunkulu njobe sifulathele
hayi sobona into engabona
Sobona into engabona.
Yo. Sokwehlelwa izinto engakaze sehlele umuntu ngenxa yokuthi sihlulekile nje ukupractice lento elula kangaka yokuthethelela. Ngoba phela ukuthethelela lokho is like njoba dusha. Forgive. Just give it, give out.
Yes.
Yethela nje.
Njoba ngisho amaphosta ukuthi leli verse lele lithi bayithobe ngifaka nokuthi mina baxolele then I will hear my eyes and my ears will be attentive kulowo mkhuleko wenziwa kuleyo ndawo uma siqola Don't go with
Dokotela
unforgiving
ukhulume
hearts.
ngentethelelo. Dokotela ukhulume ngentethelelo, wakhuluma nge-restoration. Awusithathi ukuthi-ke kuhlangana kanjani intethelelo usene-restoration.
The restoration,
Reconciliation, eh?
Reconciliation is a process. If I forgive you, I forgive you now. I may die in a reconciling now. Reconciliation. But if forgiveness in my mind, reconciliation is deeper. It's God who reconciles us. In what?
Okay,
in 2 Corinthians 5. In 2 Corinthians 5:18, it is Buisana through Christ. And Ungurukuru speaking means of reconciliation. Ngeke siforgive, singa reconcile. But the reconciliation amaphosta is a process. I may die in a reconcilanga now, but the reconciliation nonkulunkulu. But I must not die without forgiving you. But then it tolerate. But who reconciler is God who does the reconciliation.
Ngamanye amazwi ingakho nje uJesu esiphambanweni isiphambano sasihlanganise bake bathi si-horizontal and vertical, so sikwazi ukuhlanganisa umuntu nomuntu bese sihlanganisa uNkulunkulu nomuntu, sonke sihlakana kumuntu uKristu Jesu. So ingakho nje if thina kungekho possible kuNkulunkulu ku-possible ukuthi kungenzeka lokho.
It's God to make us to reconcile and I possible uNkulunkulu. Uyakhumbula mntana amafohla ukuthi kwaba khona i-truth and reconciliation. Kodwa kunabantu namhlanje
yes, ngiyakhumbula kahle.
Kunabantu namhlanje abasaboshiwe kunaleyo truth and reconciliation. Ngoba it's God to reconcile us. Uyambona umuntu wabulala uKhrisani usesejele namanje. Reconciliation.
Yes.
Kodwa ungathola
ukuthi
They're forgiving him, but the reconciliation is God who does it, not you, not me. So in our if forgiveness intertwined the reconciliation, I may forgive you, my father, Tokotela, but not reconcile now. But uNkulunkulu is the reconciliation.
Ngamanye amazwi kufanele sinikeze iprocess yokuthi-ke isihile then i-reconciliation ikwazi ukuzenzekela singayiphoqi ngamandla nangenkani sithayenzeka.
Uyabona
ilokho kushoyo dokotela wami.
You speaking my mind now. Asiyeke i-process ye-reconciliation uNkulunkulu ayenze ngoba ngeke ayenze i-forgiveness ingekho. Once I forgive you, then God will do i-process ye-reconciliation yokuthi sibuyisane. Angixole ukuze sikwazi ukubuyisana.
Phela yazi ungikhumbuza uPawuli behlukana beno Barnabas bahlukana unomphela. uPawuli wagcina esehamba noSila, uBarnabas wamisana wayibhekela lena nje wahambela nobakhe, abazange basaphinde babuyisana basebenzisana. Kodwa umoya engcwele wayesethi ngihlukaniseleni uSawuli benoBarnabas baye emsebenzini, kodwa bona bayihlukanela basebebheka lena le.
Reconciliation is a long process, but if forgiveness imanje yinto engenzeka i-reconciliation futhi angeke yenzeke.
Ngiyakuzwa dokotela. Ngamanye amazwi kufanele sicele uNkulunkulu ukuthi asisize, kodwa thina siyidlale indima yethu ye-forgiveness, then i-reconciliation yinto kaNkulunkulu le uzosisiza uNkulunkulu ukuthi-ke yenzeke ngesikhathi sayo nangendlela yakhe.
Ngivumelana nawe mntaka amafohla, asixole manje ukuze sikwazi ukuya kwi-level 2 ye-reconciliation engenziwa uNkulunkulu anytime, engengayenza uNkulunkulu i-forgiveness ingekho. Kusho ukuthi i-forgiveness
uthini-ke dokotela
yokunyukela kwi-reconciliation.
Uthini-ke dokotela omunye ethi angifuni ukumkhulumisa, ngimthethelele kodwa nje athi omunye angifuni ukumkhulumisa, ngifuna ukusondela eduze kwakhe, yena ngimthethelele ngempela, ngimxolele nje, angisenanxa naye, kodwa nje angifuneka ukusondela eduze kwakhe, angifuneka umkhulumisa, angifuneka umngenele ekhaya, angifuneka umvakashela, ngilunge nginje. Uthini kulo?
Ngeke uxole ungakhulumi. I-forgiveness angithi wena okhothile mntaka mafota usithethelele izono zethu ngoba yakhe siyabathethelela. How can you forgive unga act? Forgiveness is an act. Uma ngabe ngixolele phela kufanele uma ngabe ungifonela ngulibamba ucingo. Uma uthi angifike kwakho ngifike ngoba ungixolele.
Okay.
Ungixolele kanjani ungangikhulumisi? Ungixolele kanjani ungangikhulumisi?
Dokotela, awutshele yini ofuna abantu emva kwale nkulumo lo osuyidilivile wasinikeza yona, ufuna abantu benzeni ngalo myalezo udiliza namhlanje, ofuna ukuthi-ke baresponde kuyona, yini ofuna ukuthi uyibone yenzeke emva kwale meseji oyidilivile namhlanje?
Ngifuna ukubona abantu abebengaxoli bexola. Ngifuna ukubona abantu manje uma ngiqeda la abathi wangona, it's been many years ngingaxoli, but after this sermon, I forgive even those that I know and those that I don't know. That is the message, the long and the short time. It is, and he said about all it so that the church will be pure. Over Ibanda, as stands again, people are not pure. Over Panama grudges. That is what I'm saying.
Okay.
Yes, he's a lot of hotel. Yes, daughter.
Yes, kulungile ungaqedela, kulungile usho lokho ufuna ukusho.
Ngithi the church must forgive. Abazalwana baxolele so that they'll be forgiven. UNkulunkulu akasixolelile ngoba sixolile nathi. I-message engilethe ebandleni ukuthi njengoba sikwi-lockdown, fanele masilock out ngoba we're gonna be locked out, silock with ama purity of the heart. And the church will flow. Nonkulunkulu akasivizithi ubalekile ngoba asikho pure, asixolile, asixole so that uNkulunkulu ezosixolela nathi.
Okay, dokotela, elakho lokugoqa-ke bese sicela ukuthi usikhulekele ukuze uNkulunkulu asisize kulesi nalo myalezo sirisponde ngendlela i-right so that sizokwazi ukuthi kwenzeke ngendlela uNkulunkulu afuna ukuthi kwenzeke ngalo myalezo. Sikuthatha njengomprofethi ozokhuluma kulesi sikhathi ukuthi ibandla alixolele.
Forgiveness is now. Reconciliation is a process. We must forgive so that the Lord will forgive us. God cannot forgive us if we don't forgive. That is my prayer. I want to pray now.
You can pray, Doc.
Baba ngcwele, ngiyathandaza egameni lika Jesu. Ngibonge leli thuba uDokotela uMafosha anginike lona. Ngiyathandaza ukuthi the church must be pure, purify us, cleanse us from all ungodly and all unrighteousness. Uma siphuma la kule lockdown, siphume sixolile. So that now, Baba Sezulwini, uzosixolela. Lord, I thank you and I bless you in Jesus' name. Amen.
Amen. Amen. Siyabonga kakhulu dokotela ke ngokusinikeza isikhathi sakho. Ke uNkulunkulu ngicabanga ukuthi senze lokuhle namhlanje nomyalezo osinikeze wona usenze sabuka sayibheka ngaphakathi. Lo wayinuka makhwapho ukuthi ngimi kuphi concerning lo myalezo. Thank you very much for your time. Thank you.
Ngiyabonga kakhulu Mafohla, uyazazi na ukuthi wisibusiso kwi kingdom of God. Also nesibusiso kwi incarnation kuphela, wisibusiso kwa wonke umuntu. I like your heart. I like your purity of your heart. Unenhliziyo yengane, unenhliziyo edlula bonke abefundisa. Kaze ngibone umfundisi olunge nje ngawe. Wena uNkulunkulu akugcine, akulonde, asifihlele wena.
Ngiyabonga kakhulu dokotela. Thank you, Baba. Smoke is catching. See you next time. Thank you, Baba. Thank you.
Bless you, Baba.
Siyabonga.
Bless you.
Kulo.
Amen.
Thank you. Siyabonga kakhulu
uDokotela ke uyemba. Wow, what a blessed day. What a blessed moment. Wow, this is wonderful. This is glorious. This is majestic. Our God is a great God and a wonderful God. Osenzela izinto ezinhle. Wow. ngiyakhole ukuthi ke nawe ubusekile khona into oyifundile noyitholile lapho njoba tesikhuluma nodokotela ke uyengwa bakithi ke esinikeza lezi ndaba ezinhle kangaka so that we can be strong so that we can achieve so that we can grow so that we can be better so that we can reach our destiny if our hearts are not pure babusiwe babusiwe abanenhliziyo emhlophe ngoba bayobona uNkulunkulu ngempela there will be no reconciliation if there is no forgiveness forgiveness it opens that door so that a reconciliation will be there we might not foresee a reconciliation but ke izinto zonke ke izokwenzeka we thank God almighty ke ngokuthi akhulume ngodokotela uMM Yengwa ke and sizoqhubeka ke sithole izinceke ezahlukahlukene lezo khulumisana nathi ke so that we will learn ukuthi ke ikuphi okufanele ukuthi sikwenze ikuphi okufanele ukuthi sifinyelele kona kulesi sikhathi ke isikhathi simnandi ke la se reflector khona ke sibheka ukuthi ke kwenzakaleni ngithi nje nina siyabonga ukuthi isikhathi enibekanye nathi naso thank you very much for your love and support thank you for watching thank you for listening and Ekwekha Radio thank you very much we really love you we appreciate you for everything that you are doing right now ngithi nje uNkulunkulu omusa nothando nowamandla noyenkazimulo akenze ukuhlakhazimulisa lakhe igama phezulu kwempilo zenu until we meet each other mina nana sibona nini ekseni ke at 7 o'clock yes at 7 o'clock 7 o'clock anytime Oh, 6:30. Let's see each other at 7 o'clock tomorrow morning. I love you. May God bless you. See each other tomorrow. Thank you.
Angsi umsila